Umlando wabakwaXulu. Abantu bakwaXulu bangamantungwanguni. Emandulo babakhelane nabantu bakwaSibiya kanye nabaselangeni kwaMhlongo. Ngaleso sikhathi babephethwe ngugxabhashe kaDonda, kodwa hayi uDonda wakwaKhumalo. Indawo lapho sibathola khona abantu bakwaXulu babakhe phakathi komfula umfule kanye nemfolozi emhlophe ngokubhekela ngasolwandle. Kuthiwa lesi sizwe sasizihlalele nomakhelwane baso ngokukhulu ukuthula lokhu. Kuze kwathi ngesikhathi senkosi yakwaMthethwa uDingiswayo ngoba efuna ukwakha ubukhosi bakhe, wase ehlasela uGxabhashe nesizwe sakhe, khona laphaya ngasemthonjaneni. Phela kungaleso sikhathi lapho uDingiswayo ayefuna khona ukudlondlobala abe yinkosi yomhlaba wonke, zonke izizwe ayezinqobile zikhonze ngaphansi kwakhe. NoGxabhashe ke wawela kulolu gibe lokuthola inkosi yakwaMthethwa yomele ukuphatha ngamandla amakhulu angakaze abonwe nanini. Bathi uGxabhashe ngobunye ubusuku obejwayelekile wayezilalele engazelele lutho kanti uzohlaselwa ngalobo busuku. Bathi wathi ephaphama emaphusheni akhe amnandi, waphaphama eseyisiboshwa sikaDingiswayo kaJobe ngoba impi yakwaMthethwa yahlasela ebusuku futhi kungazelele muntu, bonke abantu belele. Kuthiwa ekuvukeni kwakhe uGxabhashe wathukuthela waze wamelwa inhliziyo, wakhothama, wafa. Kwawathukuthelisa kakhulu amaqhawe akwaXulu okwase kwehlele inkosi yabo. Bazama imizamo yokuba baphindisele kubasocongi, kodwa kwatholakala ukuthi impi yogodongwana woyengo kaDingiswayo inamandla kakhulu, ngakho yachithwa eyakwaXulu. Yabaleka yaze yayotheleka ezweni lakwaQwabe, ngaphesheya komhlathuze eduze kwentaba ebizwa ngokuthi kukwaHlokohloko eduze komthombo kaKhondlo. UGxabhashe wangcwatshwa lapho afela khona, ithuna lakhe liyatholakala phaya egqumeni laselumbi. Okwaba ngumshophi omkhulu kubantu bakwaXulu kwaba ukufa kukatshana indodana kaGxabhashe ibulawa ukugula nje. Nayo futhi yangcwatshwa laphaya elumbi. Kusengathi kwakuyindodana yokugcina yoliba lukaGxabhashe, ngoba emva kwalokho uliba lwase luxhuma kumapholoba, hayi owakwaNgcobo, indodana kasweli kaMgidi kanomandla kamakhathini. Kuthe ngalesi sikhathi sikamapholoba bahlaselwa futhi ngushaka inkosi yakwaZulu. Nalapha abantu bakwaXulu kabazibekanga phansi. Yahlangana enyana kwatholakala ukuthi abantu bakwaXulu kabakumelana nempi yelembe kashaka eyayihlelwe kahle. Banqotshwa, kwathi umapholoba wafela kwamaqhwakazi kanye nomfowabo uMadlozi. Kwasinda umfowabo enye yamadodana kasweli uNohadu. Yena wazama ukubuyela ezweni lakubo emfuli. Kodwa wayesabuyelaphi ngoba imizi nokudla kwakucekelwe phansi konke. Ngalokho baphoqeka abantu bakwaXulu ukuthi baphile ngembuya. Kwase kuthiwa labo bantu ngabasembuyeni. Ukuzenelisa ukuthi abantu bakwaXulu ngeke besaba uhlupho, uShaka wathatha umhlobo wakhe uMenziwa kaXhoko wakwabiyela ukuba abheke lendawo yabantu bakwaXulu. Kodwa basekhona abantu bakwaXulu emfule kuze kube manje, yize bengasenankosi yabo. Kwathi umfinyeli waba nenhlanhla yokuthi abe ngumngane omkhulu kaNzibe umnawabo kaMpande. Umfinyeli waba yinduna kaNzibe lokho okwenza ukuthi uMpande amenze induna yabantu bakwaQunwane ngakwaHlabisa. Siyabathola futhi abantwana bakamfinyeli laphaya kwaNongoma. Ukwelamana kwabakwaXulu. UBonga uzale uNtuli, kodwa hayi owaselenge. UNtuli kaBonga yena wazala uMakhathini nabanye. UMakhathini wazala uNtonga, uNomandla nabanye. UNtongwa wazala uPhuhlaphansi nabanye. UPhuhlaphansi wazala uDonda owazala uGxabhashe. UGxabhashe yena wazala uTshana. UNomandla wazala uMgidi owazala uSweli. USweli wazala uMapholoba, uMadlozi, uNohadu kanye nomfinyeli. Uhamba kanjalo ke umlando wabakwaXulu. Uqhubeke ubheke amavidiyo amasha.